Icambere na mbere ndagira mbanze mpumurize abarundi bene wacu bishwe n'inzara baraye batubitse umukanda mu nda kubera badafite icyo bafungura baraye badafunguye kubera bahebeye akajumbu ka nyuma abana babo bariko barizwa n'inzara ndababwire yuko abarundi twese tutiyumvira yuko ari binebwe turazi yuko bigoye kandi yuko bakora ibyo bashoboye byose kugira bashobore kugaburira imiryango yabo nongere ndababwire nti buraca ugacana yandi mu bisanzwe ijambo ry'umukuru w'igihugu rifise uburemere bwinshi cyane ejo rero tukumva ubusuma mu mirima bwiyongereye ntituze dutangare umukuru w'igihugu yaraye arivumereye kumva umukuru w'igihugu avuga yuko mu Burundi atanzara iriho mugabo tukumva yuko mu minsi iheze umupfasoni wiwe yahora muri Itali muri PAM gusaba imfashanyo n'ibintu bitangaje umukuru w'igihugu yarakwiye kwegera abahinga bakaganira neza neza ibiriko biraba mu Burundi ishyirahamwe World Food Program yavuze ivuga yuko mu Burundi ibice 72 by'abarundi bishwe n'ubukene ikavuga yuko ibice 57 by'abana bafise amezi 6 gushika ku myaka 6 bafise ibyo bita malnutrition chronique ibyo rero n'abahinga bagenda kuri tera bakabiraba hanyuma bakavyandika umukuru w'igihugu yarakwiye kubegera bakamubwira iyo bakura ibyo biharuro hanyuma bakicarana kugira barabe ingene babitorera umuti icya kandi aricyo cya nyuma nagira mvuge nicerekeye icyo bakwita leadership umukuru w'igihugu niyo ababona yuko abarundi bavuye hasi atabona umwe yo kwicwa n'inzara nagira ndamubwire ave muri soroke n'ihuje niyerekane imigambi y'ukubwira abarundi bave muri iyo nzara areke kuja aravuga yuko wewe abona yuko bishoboka nico abereye umukuru w'igihugu hanyuma abarundi tuzohaguruka twese tumukurikire kugira turwanye iyo nzara nta muntu n'umwe ashaka kurara adafunguye canke adafunguriye abiwe.